Ingumu ntazi ntera imisonga Ndagukunda nubwo ntera agahinda Ndagukunda niyo wancira Mu maso nzahora ngukunda
Ujumba marira kubangu tesa marira Gusa sina kuchira ibyo na nabira irira